e school kata mar boarding, iyudo ka school work othungo nyathi ahinya, ma kinde mag holiday ema nyathi seche moko dwaro mar mondo mi obedane oyudane thuolo moro mar leisure kata mar tugo kata mar timo gimoro mopogore gi gino mano timo e school. Seche gi onego bed ni ipongo gi e yo machalo nade mondo nyathini kik feel ni yawa ane ote ane rusa to pod achalo ka ng'ama otwe nitiere school kacha.
Mokuongo adwa wacho ni weche ma Mikai Morin kaachiel gi Margaret owacho gin weche ma muhimu kabisa. To kamedo, anyalo wacho ni chenro chakre gokinyi. Nyaka koro wane ni nyathi chiew sadi. Ing'e ni skul, iyudo ka seche moko nitie skunde ma gichiew kata mna saa apar okinyi, saa apar gachiel. To ka gin dala, nyaka koro wang'e ni kaka ne ginindo bende bro miyo gichiew gokinyi mang'ich kata gichiew bang'e. Ineno? Koro mokuongo janyuol nyaka ng'e ni ang'o ma nyathi timo gotieno. Nyaka koro winjruok chakre ni wanindo sadi, ji dhi nindo sadi. Wawuoye weche mag sim, iyudo ka inya wacho ni wawuok ji dhi nindo saa ang'wen, lakini nitie ng'at ma dhi nindo saa aboro kata saa ochiko. Ting'e ni konindo saa aboro kata saa ochiko, chiew gokinyi bedo matek. Kata wan mana joma dongo dongo, ineno kinindo late, tiyudo ka chiew tek. Koro mokuongo nyaka wang'e ni ginindo chon. Mondo nyathi obed gi seche mowinjore, jahocho nyalo yie koda kani nyathi dwaro mondo obed gi seche mang'eny mag nindo. Kaka iwacho ni seche aboro. E skul okginyal nindo kuom seche aboro go. Koro ka ginindo maber to gokinyi ginyalo chiew seche mowinjore. To ka gichiew, kanye ma koro tich chakore. Koro giwinjore ni maybe onyalo chako gi somo, aeto odonje weche mag konyo jonyuol e tije mag dala. Ae bang'e, ang' nobed gi sane mar tugo. Ineno? Kose wanyalo wacho ni ochak gi tije mag dala, aeto odhi e somo, ae tugo. Ananeno ni tugo nego bed bang'e.
Mogik.
Ineno? Koro, kochopo e weche mag somo ka, mokuongo nitie tich manomigi e sikul. Ilungo ni holiday assignment. Koro, in kaka janyuol nyaki neni, nyathi otimo tijego. Mikayo wacho kama ber ni, seche ma nyathi okotimo gik mane omiye school cha, to kodok e school, odhi bedo gi, jopuonj dhi bedo kode marach. Mano gimwang'eyo. Jopuonj nomiye tijni mondo otim, to kotimo. Koro, holiday assignment no nyaka tim. Aeto, nitiere koro, in kaka janyuol, inyalo ng'iyo, imany na nyathi, ng'at manyalo konye, kaka japuonj, kose, seche kachakre kinde mag COVID 2020, nuwafwenyo ni kara, ji bende nyalo somo kata mane simu. Nitie gik milongo ni Zoom, Google Meet, to seche gi nitie jok ma sikunde, kata jok organizations mo set up, ma nyithindo nyalo attend. In kaka janyuol, dwa mna ni mondi nge, ichulo, kise chulo, nyathini nyalo bedo kata gi klases ariyo, nitie masaa ariyo, nitie masaa abich, ineno. To kik bed ni koro enena somo seche te. Nikech holiday bende kata rusa en seche ma nyathi onego bed ni yueyo. Mondo kango dok e sikul to en kode siso mar somo. Nikech siso no bende nyalo rumo. To siso no seche moko rumo nikech en mna wach somo to en mna lweny, ineno. Ni nyaka bed ni koro nyathi bedo gi saa ma onyalo somo kata gik mamoko. Kochope weche mag konyo tije dala, ok en mana tije mag dala. Nitie gik mang'eny ma nyathi onego bed ni puonjore. Ineno? To seche ma en e rusano, in kaka janyuol, mane saa minyalo bende konyo nyathi ng'eyo gik mamoko. Nitie kata weche mag talanta, mich ma Nyasaye omiyego. Ineno? Nitie talanta, nitie talent, nitie gift, nitie skill. Talanta en gima onyuolego monyalo timo. Gift en gima Nyasaye omiye. To skill en gima ng'ato nyalo puonjore. Ineno ka gin dalano, ng'ato nyalo kata puonjore mana timo gik ma kata nyalo konye e ngima mabiro. Mano e gima nyalo wacho. E tuke bende, nyimine nariyo gi owacho ni nyithindo nitiere two categories. Nitie joma tindo ahinya to nitie joma dongo. Koro bende tuke ka nyaka bende ka janyuol item yango ni tugo ma nyathini dhi tugoni en tugo manyalo konye koso ok nyal konye. Kata kochopo weche mag winjo kaka koro e wang' jowi wanyalo neno nitiere programs go kaka koro mantiere ka awinjo ng'ato wach mag Afro cinema, nitiere weche mag movies ineno. Koro yudo kata gigo nyaka bende ng'i nikech tieng' mar Gen Z to nyalo dwaro neno gimoro amora kata mne TikTok kata mna kanye, lakini nyaka wang'e ni gik magikete obwongogi iwacho ni obwongo tiyo ka computer, gigo principle, garbage in garbage out, gimodonjo obwongo ne kaka jahocho wacho kaeni bro donjo kuome kabisa to bro dwaro timo. Koro koneno Afro cinema to neno ka nitie timbe mag anjao madhi mbele to bang'e obro dwaro timo gigo. Mane ma koro yudo ka seche moko bro donjo e timbe mag gibedo jende kaka ni wacho cha, jomoko donjo e timbe maricho, yudo ka nyathi ma nyako nyalo donjo e timbe maricho manyalo kata miyo mondo ogam remo kaka uwacho cha.
Ilero kanyo makare ahinya Victor, kendo Murin ka duke twaka okinyi ma kawuono. Wanyalo wacho ni kindegi mag yueyo parents bedoga encouraged mar mondo mi ibede machiegni gi nyathini, ubond mar mondo mi ing'e nyathini ni matut. Bonding ni onego bed ni itime yo machalo nade mar mondo mi nikech mana kaka wasewacho ni nyithindo masani ma Gen Z gi nyithindo mariek ahinya, nikech king'iso nyathi gimoro to nyalo kawi ka